Mkhathi wamaZulu siyabonana nalaba bakade bashiya le mhlaba wena ongafisa ukufika ubone bani na yemaZulwini yemaZulwini uma ngathi wemaZulwini kuyabonwana nalaba bakade bashiya le mhlaba wena ongafisa ukufika ubone bani na yemaZulwini yemaZulwini abanye bakhala ngomama babekade babashiya bese bancane wemama besathanda yazi uhlala nabo wemama uNkulunkulu washeshe wabathatha abanye bakhala ngobaba babekade babashiya bese bancane wemama besathanda yazi uhlala nabo wemama uNkulunkulu washeshe wabathatha abanye bakhala ngomkhulu babekade babashiya bese bancane wemama besathanda yazi uhlala nabo wemama yemaZulwini yemaZulwini ayike into ebaluleke njengomama empilweni namongishiye ngisencane bengisathanda yazi uhlala nomama wami uNkulunkulu washeshe wamthatha ayike into ebaluleke njengomama empilweni namongishiye ngisencane bengisathanda yazi uhlala naye uNkulunkulu washeshe wamthatha uma ngathi wemaZulwini kuyabonwana mina mafike mfuno wami lapho engakhona ngihlale naye ngoba ngiyamhlale naye mama wami mama ngiyamkhumbula lapho khona awe mama awe mama
Yeah.